litiko letekulima likhutsata sive kutsi sesikhatsi sa January nesa February ngeso sikhatsi lalapho sicugutela abalimi kutsi sale balima emabhontshisi ma 2500 emalangeni nje ombhadalako ungumlimi uthola inhlanyelo lengu 80 wamakhilo elibhontshisi bese uthola namanyolo 23222 leng 4 wemasaka lokwenela lihektha linye. Inyama siyayathi ukuthi seyidulile kodwa nangabe unelibhontshisi ungakhona kuphila nokuthi unayo inyama lephelele.
Emabhontshisi amqoka kakhulu ekusiteni kugaya kudla esiswini, amqoka kakhulu ekuvikeleni tifo tenhlitiyo. Emabhontshisi aphindze abe netithako letisita kwakha ingadi emtimbeni. Ana vitamin B loshintsha kudla kube ngemandla. Emabhontshisi asita kugcina sisindlo semtimba singuleso lesifanele. Emabhontshisi aphindze avikele ukuthi uthole mdlavuza.
Ibhontshisi lihlanyelwa 10 cm emkhatsini walelinye bese lihlanyelwa 45 cm emkhatsini wemalayini salivani nemhlaba lo acidic. Ngaloko ke lo mhlaba ufuna ukuthi ucilome sithi ke kuwe maswati akaphume onke ayohlanyela emabhontshisi kuze kuthi sikwazi kudondla ngoba taba lusito empilweni sikwazi ukuthi siphile siyembile.
Zinzana ne-RDA lesedute nawe noma litiko letekulima ute uthole imininingwane ngokuhlanyela emabhontshisi.